ntse a tsamaya mo sekgweng, a bona tlhware e gagaba fa pele ga gagwe. Sefitlholo se se siameng. Sefitlholo is breakfast. Tlhware a akanya. A o itse tsela e yang kwa gae? A botsa tlhware. Thata, ga araba tlhware. Ya itsopesa ka ene, a itse gore o tshwanetse go sia. A tsikinya tlhware, a itsikinya. Fa ntse a itsikinya, tickling it. Tlhware ya tshega. Hehehehe! Ya tswa mo go ene, a tshaba, a sia. A rakana le tau. A o itse tsela ya go ya gae, a botsa tau. E ne e le lwantlha tau e bona motho yo monnye. A o siametse go jewa. Ya molatswa, it licked her. A lemoga fa a le mo kotsing. And she realized she was in danger. A akanya ka bonako. A selonyana sa batho. O ntatswitse, a o itse fa go tloga o swa. Ya tshoga. Mpoloke tlhe. O tshwanetse go nwa metsi a noka e kwa gae. A palama mo mokwatleng wa tau. A feta thutlwa. A feta ntsu. A feta tlhware. Ba goroga kwa gae. A siela mo lapeng. A itatlhela mo go mmagwe. O boetse kwa gae o itumetse o na le mmagwe. Leina le la rona le felela gone foo. Le reetse le je monate ka di-holiday tse tsa lona tse. Salang sentle bana.